I whakatīnana atu a Metiria Turei ki mui te aroaro o te minita whakahiato ora I te rānei, ki te kōrero mō tana tinihanga I te pūnaha penihana I ngā wā o mua. Hei tā, te kai arahi I ngā kākāriki, I tinihanga ia I taua pūnaha, I te wā e whakatipu takitahi ana ia I tana tamaiti. I kitea he huarahi e ai I a Turei a tōna hara I te rānei. Hioi ko te wehi o Turei e pēnei ana, arā kāre e kore, kai wahora e tahi atu e tinihanga ana I te pūnaha penihana. Kia kore ai rātou e toromi I ngā uuatanga o te wā.
I oti pai tana hui ki te tari whakahiato ora, ā ka uia ki ona mā tāpono.
I'm very clear that I will certainly be repaying any overpayment.
Tōna wai Mārie, kai aia te pūtia hei utu I te tari tāke.
But I can certainly see how people who don't have the resources that I do would find that quite traumatic.
Ā e whakai ana tēnei roia ki aia.
It's incredibly intimidating, and I've had quite a number of clients that WINS investigators have just turned up at their homes without any notice.
Hei tāna anō, kai ā te hiranga tangata, te mana nui.
If you're still on the benefit, you're in a far worse situation because obviously work and income still has an awful lot of power over your life.
Hei tāna hinara, kai rerenga ture mā tātou katoa.
We believe that there should be obligations for people who are receiving a benefit, to, you know, obligations to other taxpayers in terms of how they receive that benefit. You know, what Metiria does is ultimately over here.
Engari, hei tā reipa, kei a Turei te tikanga.
Look, I've made all the comments I'm going to make on that issue already. The meeting that Metiria has had is an issue now between herself and between work and income.
Kei te mahi tahi a Turei me te tari whakahiato ora.
They have set out clearly the information they need from me and the process that they're going to undertake, and so I'll provide that information and then the process will roll out.
A tōna wā ka ea tana nama. Engari, e pupū tonu ana te tau patupatu. Ai rā nei, me hāmenetia ngā tangata katoa mo te raweke penihana. Iruere rerekura, te karere.